some questions to question you. Ujya witwa gute? Hagi wanyu ni he? Uwo kunda bameza te? Numve ko no bandi mwo. Jendu Murundi kasi we micho myiza nindero. Yo, let me call you my. Kwemo kwano sindo tanda kureka.
Tunwa tulewe njoka mauna taka. Nite la